akisema ashiki wa moyo wangu na mpenda kitazama unyomonya mwili wangu sisi sisi chene hasama yeye yeye ni chaguo langu oh 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 sisi sisi chene hasama yeye yeye ni chaguo langu na mpenda nishazama bahari
Mnatulilia wivu na hukumu watufikie.